whakamanui te rā e ki ki runga I a whaira wāe heke mai ko te marangai waipuketia ngā tiriti o te motu e te tangata e ki ka piti ana tamanui te rā e ki maranga kia mau kia ita he runui he ruroa naru wai moko te runei ha kia hakarongo te ao katoa wahe katoa te pā tirohia ngā whenua tirohia ngā mboana tirohia ngā tangata wariro atura e ki ka piti ana tamarui te rā e ki ia whaira wā heke mai ko te marangai waipuketia ngā tiriti o te motu e te tangata wā e ki ka piti ana tamanui te rā e ki maranga kia mau kia ita he aunui he auroa ngā tangaro te hau nei ha kia are are te hau katoa kua he katoa te wā me hoki haka murira ki ngā kupu o rehera toi tū te kupu me te mana toi tū te whenua I'm da dum da dum da bum bum te wā kakati te namu I te puka puka kua eke te wā kakati te namu I te puka puka kua eke te wā kakati te namu I te puka puka kua eke te wā kakati te namu I te puka puka pandan.